Ndongozi z'umugambwe SNDDFD zananiwe no gutunganya ibikorwa by'igihugu bivugwa n'abanyagihugu bamaze kubona ko babura amatari batanguye no kwivanga mu gisata cy'ubutungane bagasaba abarundi kuva hasi bagashiraho ndongozi zishoboye gutunganya neza iby'igihugu ikiza cy'umugera wa corona kikaramuka gitikije inganda mu Burundi abagize leta muri kino gihe nibo bazoheza bakabibazwa bishikirizwa n'urunani rw'abashingwa manza bishinze kuburanira imiryango y'abakorewe amabi ku ntwaro ya SNDDFDD kuva mu mwaka w'2015 mu ntara ya Cibitoke haravugwa umunyagihugu yarayapfiriye mu gasho k'iperereza bitewe n'amahiri yakubiswe hamwe no kutagaburirwa turaza kuvyumva muri ano makuru hari abafungwa indwi bo mu ibohero rya Rumonge baherutse kujanwa gufungirwa mu ibohero rya Rutana imiryango yabo ikabibona ko hari kinyegeje inyuma y'iryo hindurirwa ry'ibohero kubabo na yabakozi bamwe mu bakorera ishure ry'imyuga ETS Kiremba Sud basanzwe bahembwa n'iryo shure bahembwa intica ntikize kandi ngo bakora akazi kabaruhisha cyane bagasaba iduzwa ryako gashahara nivyo baraza kubitubwira muri ano makuru kuri mikro ni jewe Janete Kamikazi naye mu buhinga bw'ivyuma hari Jesrene Manirakiza inyuma y'akanya gato turabashikiriza inkuru imwe mwe kwayo
twese aho turi tugwana tugwanya umwiheburo kugira tubandanye tugwanya irya ntwaro ya SNDDFDD gushika tuzoyitsinda nta kina n'ibigihe turazi neza ko tuzoyitsinda
reka nsubire kubaramutsa inyuma yaho leta y'u Rwanda ihereye abagwanyi 19 leta y'u Burundi bo mu muharire de tabara wiyemeje kugwanya leta y'igitega bari bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda leta y'u Burundi nayo nyene yatanguye kugira ivyo yishura leta y'u Rwanda bimwe bikaba ari abanyarwanda bagera kundwi bari bafatiwe mu Burundi basubijwe u Rwanda hamwe n'ibiganiro vyahuje abarongoye intara y'amajepfo ku ruhande rw'u Rwanda hamwe na rongozi b'intara ya Kayanza ku ruhande rw'u Burundi ngo byari mu ntumbero yo kunoganza imigenderanire y'ivyo bihugu kwa ari bibiri bikavugwa ko hari n'abagwanyi bo mu muhari FLN igwanya leta y'u Rwanda bari mu nzira yo gushikirizwa u Rwanda inkuru twateguriwe na Arakaza Jean Baptiste
Abanyarwanda b'imiyabaga bagera kuri ndwi bari bafatiwe mu gihugu cy'u Burundi mu mpera z'ukwezi kwa mukakaro bivugwa ko bari barenze urubibe bidaciye mu mategeko yashikirijwe abategetsi b'u Rwanda kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatandatu Nyandagaro umwaka w'2021 bikaba byabereye ku mutumba mu mvumo uri muri komine Kabarore y'intara ya Kayanza ku rubibe rugabura u Burundi n'u Rwanda ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi ico gikorwa cyari gihagarariwe na buramatari w'intara ya Kayanza Yanza Koloneli Remi Cishahayo akaba ari nawe yashikirije iyo miyabaga mugenzi we arongoye intara y'amajepfo mu gihugu cy'u Rwanda Alice Kayitesi hambavu iyo misore hakaba harimwo igitungwa cinka cyari cyafatiwe muri komine Kabarore yibwe ivuye mu gihugu cy'u Rwanda iyo nka nayo nyene yasubijwe mweneyo umunyarwandakazi Mukamisha Ferdiana mu majambo abo bategetsi bose uko ari babiri bagiye baravuga bamenyesha bagiye kugwaniriza hamwe aba bakora ibyaha njabukambibe hanyuma bagahongera muri ivyo bihugu arico bagiye gushira imbere mu ntumbero yo kunagura imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yari yaratosekaye kuva mu mwaka w'2015 ivyo bikorwa byose bikaba byakozwe mu ntumbero yo guhimbariza hamwe umunsi mukuru wahariwe gushigikirana mu Burundi hamwe n'umunsi mukuru w'umuganuro mu Rwanda abarundi n'abanyarwanda bakaba basangiye ibinyobwa bihingurirwa muri ivyo bihugu ivyo byose bikaba bibaye inyuma yaho mu mpera z'ukwezi guheze leta y'u Rwanda yashikirije u Burundi abagwanyi 19 b'umuharire de tabara ugwanya leta y'u Burundi bafatiwe ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda mu ishamba ry'imeza rya Nyungwe mu gihe abo bagwanyi bari bazimiranye na bagenzi babo bariko baragwana n'igisirikare cy'u Burundi abihweza ibintu n'ibindi bakaba bavuga ko ibyo byose biri mu ntumbero yo kurondera kunagura imigenderanire ko mugabo ari bikogwa bisanzwe ku bihugu kuko kuva kera narindi ibihugu byamye bivugana kuko ariko bisanzwe bimeze
urakoze Jean Baptiste kuri iyo nkuru umugera w'akajagari mu gutegeka igihugu ngo nihutsimbataye mu barongozi b'umugambwe CNDD-FDD ivyo bishikirizwa n'abanyagihugu kuva aho bumviye ko buramatare w'intara ya Bujumbura hamwe n'uw'intara ya Bubanza bariko bivanga cyane mu bikorwa by'igisata c'ubutungane umukuru wa sentare nkuru mu ntara hamwe n'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Bujumbura bategerezwa gutonda rimwe mu kwezi ku biro bya buramatari kugira ngo bafatire hamwe ingingo z'ubutungane nayo mu ntara ya Bubanza umuhanuzi wa buramatari mu by'amategeko niwe yishikiye ku rubuga kugorora ibyakozwe nabi na sentare y'intango ya Bubanza abanyagihugu babona ko igihugu gikwiye kuronka byihuse indongozi zibona neza uko zishyira igihugu ku murongo ngo nayo CNDD-FDD byayiburiye inkuru twateguriwe na Dondo Dieu Mbazumutima.
Kubera ko abanyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura bituye ari benshi biro vya buramatari bamenyesha ko baciriwe imanza z'amatati y'amatongo nabi abandi nabo ko ishigwa mu ngiro zizo baciriwe ryacerewe buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva mwikate giwe ryo kuwa 26 mukakaro uyu mwaka w'2021 yaciye yandikira abajejwe igisata c'ubutungane mu ntara rongoye abamenyesha ko rimwe mu kwezi bazohora bahurira mu biro kwa buramatari kugira ngo bafatire hamwe ingingo ziraba igisata c'ubutungane. Abo nabo n'ubutwara sentare nkuru y'intara ya Bujumbura hamwe n'umushikiriza manza wa Republika muri iyo ntara. Ikopi y'iryo kete ikaba yarungikiwe umushikiranganje w'umutekano intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusange, iyindi irungikirwa umushikiranganje ubutungane. Kubw'uwo arongoye intara ya Bujumbura abacamanza bategerezwa kugendera ingingo ivuga ko umuntu wese mu rubanza afise akamubakiye ategerezwa kumvirizwa kandi urubanza rugacibwa mu gihe kitarambiranye. Abarundi bamwe bavuganye na radio Haguruka bafatiye ngaho bamenyesha ko ico gikorwa buramatari yiyaye ari gikorwa c'umushikiranganje ubutungane, aho mbere babona ko baburamatari bakoze uko bazoba batwaye akazi k'umushikiranganje ubutungane ko muri ico gihe ubushikiranganje bw'ubutungane ntaco buzoba bukimaze. Nico kimwe no kuvyabaye mu ntara ya Bubanza aho buramatari w'iyo ntara yarungitse ku rubuga umuhanuzi wiwajejwe iby'amategeko kurenganura abasigwa bo muhisi goyigoyi avuga ko barenganijwe na sentare y'intango ya Bubanza mu rubanza rw'amatate y'itongo. Navyo bikaba biri mwikete uwo mu buramatari yanditse kuwa 6 mukakaro uyu mwaka. Abanyagihugu bakabona ko abajejwe intwaro aribo basigaye bajejwe n'ubutungane bati ivyo bintu bigiye guteza akajagari mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu bamwe n'abandi babure aho amabanga yabo ahera naho ahereza. Basaba abarundi kuva hasi bakore ibishoboka byose bakore igihugu cyabo mu kaga bashireho indongozi zishobora gutunganya neza akazi k'ibisata bitandukanye ngo niho igihugu kizotera imbere ngo nayo abarongozi bava mu mugambwe CNDD-FDD babona byababuriye ngo baravangatiranya ibintu bigacika urudubi byose hakabura na kimwe gifata umurongo mwiza.
Tugushimire nawe Dondo Jemba z'umutima kuri iyo nkuru. Ngo Leta irongowe na Evariste Ndayishimiye ntiyari ikwiye kubandanya ishyira agati mu ryinyo mu kwirengagiza ikiza c'umugera wa corona ngo kuko mu gihe vyoshika ico kiza kigatikiza inganda mu Burundi ngo bagize Leta y'u Burundi bamenye neza ko intahi zo bakubita mu gahanga. Ivyo ntivyashikirijwe n'urunani Kavib ruhurikiyemo abashingwamanza biyemeje kuburanira imiryango yakorewe amabi biturutse ku bibazo vya politike biri mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Ibindi vyashikirijwe kirijwe n'ugoro nani Kavib tubibaze mugenzi wacu Alice Mukeshimana.
Leta y'u Burundi ihamagarirwa kutabandanya ifata minenegwe ikiza cy'umugera wa corona mu Burundi ngo yongere ifate mu minwe ibikorwa byose bijenge n'ingingo zofatwa zerekeranye n'icyo kiza ngo nigisubire kwitirirwa umushikiranganje canke umugwi kanaka biri mu mwihwezo washizwe ahabona n'urunani Kavibe ruhurikiyemo abashigwa manza biyemeje kuburanira imiryango y'abakorewe amabi n'ubutegetsi bw'umugambwe SNDFDD. Dukurikirane umushyirwamanza Emmanuel Nkengurutse n'icegera cy'umukuru Runani Kavibe, amajwi yiwe tukaba tuyakesha bagenzi bacu ba radio Inzamba.
Bimwehe dusaba leta kufata iyo ngwara ya coronavirus ntisuri kufata minene kuko ari kiza gihanze isi yose nk'uko OMS yabitangaje, igakurikiza amabwiriza asanzwe ari mu masezerano mpuzamakungu mu guheba ingendo twavuze imbere. Mbere Uburundi buri mu masezerano ya Reglement Sanitaire International, amategeko mpuzamakungu araba iby'amagara y'abantu kandi nayo yaratanze amabwirizwa asa nayo. Ikindi bimwehezo watanze ni uko atacitwaze na kimwe cyofatigwako, kuko naho igihugu cyoba cyarafatiwe ibihano, ibyerekeye iby'amagara y'abantu ntibije mu bihano, ahubwo ibihugu n'amashyirahamwe bisanzwe bifasha Uburundi cyangwa bifasha mu makungu bihamagariwe gutabara mu gutanga imfashanyo yisumbira iki. Uyu mwihwezo uhanuye leta kandi yuko leta y'Uburundi ariyo yobifata mu minwe ibikorwa byose byo kurwanya iki kiza cya coronavirus, ntibibe ibikorwa by'ubushikiranganji bumwe gusa canke by'umugwi, kuko leta no kuvuga inama y'abashikiranganji nayo nyene igihabwa igatanga raporo muri parlema n'abanyagihugu bakabimenya. Nicyo gituma rero ibintu byo kurwanya kino kiza byo kwifatirwa mu minwe ya leta yo nyene ubwayo irongowe n'umukuru w'igihugu, nivyo vyoba vyiza ni wafatwa ingingo zikwiriye kandi bikaboneka yuko izo ngingo zose zava zigakurikizwa mu gihugu cyose.
Muri urwo Runani bakabamenyesheje ko mu gihe bitoba gutyo leta y'u Burundi imenye kuva ku mukuru w'igihugu mu gihe ibararyogwa icyo kiza kigatikiza inganda bazokubitwa intahe mu gahanga, bakananegura bivuye inyuma uburyo leta yategekanije bwo gukoresha mu gisata cy'amagara y'abantu mu gihe ku isi yose muri kino gihe amaleta yose ahagaritswe umutima n'ibyerekeye amagara y'abantu yamara mu Burundi, nibaheze ngo bashiremo inguvu n'uburyo bukwiye. Twongere dukurikirane umushyirwamanza Emmanuel Nkengurutse.
Kwihweje rero ingingo leta y'Uburundi imaze gufata kugirirwa banyo icyo kiza, hariyo amabwirizwa leta iriko irirengagiza kudategekanya uburyo bukwiye bugenewe igisata cy'amagara y'abantu mu ibwirizwa rishinga amafaranga leta ikoresha ku mwaka ku mwaka. Mu ibwirizwa ry'uyu mwaka leta yongereje uburyo bw'icyo gisata ibice 20% gusa, mu gihe ibiro by'umukuru w'igihugu ubwo buryo bwongerejwe ibice 40%. Ukaca rero ufata n'inama nshingamateka n'ankenguzamateka bongerejwe 14.7%. Ucubona rero ku gisata cy'amagara y'abantu leta itacitayeho cyane, kandi iyo bije byakozwe iyo ngwara yaramaze kwibonekeza mu Burundi no ku isi yose. Ikindi leta yirengagije ni igihe cyose iyo hadutse indwara yandukira leta ibwirizwa gukingira abanyagihugu bayo mu kubaronsa inkingo cyangwa ijambo, ariko leta y'u Burundi yarirengagije icyo bwirizwa yitwaje ko inkingo ziriko zirakoreshwa zitaremezwa burundu na OMS. U Burundi bukaca buba mu bihugu bitatu ku isi byonyine bidacanje abanyagihugu babo, ariko ikizwi kandi cyemejwe n'abahinga bose mpuzamakungu ni uko urucanjo ari wo muti urama wo guhagarika ikwirakwizwa ry'iyo ndwara no kurinda ko imara ingano. Irindi bwirizwa twasanze leta itubahiriza ni ugufata ingingo zisaba abanyagihugu bose kwikingira kwandura uwo mugera, nk'agapfukamunwa, gukaraba igihe cyose mu minwe n'amazi meza n'isabune, gusigaza umwanya n'imibare w'imetero hagati y'umuntu n'uwundi. Hariho ingingo zafashwe ariko ntizikurikizwa kubera abarongozi bo nyene batazishyira mu ngiro, bigo barakoresha amanama batambaye agapfukamunwa, amasengero n'uko amasoko ibiro. Irindi bwirizwa leta twasanze itubahiriza muri uyu mwihwezo ni ukudashyira mu ngiro ibwirizwa ryo gusigurira neza abanyagihugu iyo ndwara. Iyo ugiye kuraba ingene bavuga leta ivuga yuko kubera Burundi bwashitse Imana imbere icyo kiza kizohava kikahera, ariko sivyo, kuko yego nivyo Imana n'ukuyemera ariko ubuhinga nabwo n'ubuntu bwiza. Uyu mwihwezo uragabisha leta mu gihe itofata ingingo zibereye, hakaba inganda zititira leta y'u Burundi irabibazwa imbere y'amakungu, kandi n'abayigize ku giti cy'umwe wese bakajoshobora kubibazwa imbere y'ubucamanza.
Mwamenya ko kuva icyo kiza cyatangura mu Burundi leta y'u Burundi yagumye ikwega amaguru mu gufata ingingo zo gukingira abarundi ico kiza mbere ahatari gato bakaba bagiye bagifata nko kwijandajandira aho bagiye bavuga ko bafite imana izokingira abarundi aho nituvuze ko leta yagiye iranyegenza ko ico kiza kiriko kirahitana abarundi mu kuba yagumye iza irivugira ko mu Burundi atakidasanzwe gihari
urakoze nawe Alice Mukeshimana kuri iyo nkuru dusabe mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate hanyuma ce tubandanya na yandi twabateguriye
Kwe radio haguruka. Bamenyeshe bongere bamenyere. Kijambo haguruka rihamagarira umurundi wese cyari cyose ahaba hose. Kwikangura taru kwikanga agahaguruka rugaba taru kugambana. Akabaza atakubabaza bamukuriye mu butegetsi by'igihugu cyuko bimeze. Mu bisata bitandukanye byose bigize igihugu cyacu. Ukabishakisha atagushamirana ukabishyira ku mugaragara atakurundira maronko. Ubona ko gutinya igitsure cyanke kugendera mu kwa k'umuntu numwe. Wabigize indahere dahinduka mu kazi kawe ka misi yose reka ndabasaba takubasamaza mu nkundire so kubagundira mu makanya mpamagara abarundi n'abarundi kazi tutibagiye ugwaruka ubona kare bwo Burundi bwecyo nimuze twese tujye hamwe ataguhangana tuvavana atakwivanga n'ingeso yo kwihora ahubwo duhoberane nayo kwifata ku munwe barariguye cyane guhengereza abaduhekura batwamurije twabiri yakuye tubigira umugani maze duhaguruka atakwihangana duhangane n'ibisuma nimuze kandi twibariza atari kubaririkiriza abategetsi bacu karatsinda umukuru kizira kumutuka nayo kumubaza no kumusobanuza akakubakiye ibyo biremewe nta kosa akamere no kwankibi bitari bike kandi bitagira izina badukoreye nabyo nta kosa kandi nta nitege kuba warenze radio haguruka kwa radio haguruka komera kumeto yabuza bihenda mu kuduhekura maze ubandanye ushira habona atagushishitira badushibagura utube hafa turinde guhangayika mu guhangana n'ibiduhanze nayo ivyahora ari amabanga tubibangira ingata ibidashobora kuvugwa n'umuntu numwe tukwifashishe mu kubishyira ku mugaragara atagushidikanya maze turinde amaganya hewe radio haguruka uracara uwa mbere
Hari umunyagihugu yarayapfiriye mu gashoko iperereza k'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura amakuru ava mu begereye igipolisi cyo ngaho mu Cibitoke avuga ko uwo muntu yishwe n'inzara hamwe n'amahiri yakubiswe n'abapolisi bakorera iperereza bamutegeka kwemera ko yo bari mu migwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi ido ni ido mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Mahoro Pasya
Mu mutwenzi wo kuri uyu wa gatandatu myandagaro nk'igihe cy'isaha 9 z'ubuca niyo imodoka y'iperereza yasohora ikiziga cy'umuntu w'umugabo atarashobora kumenyekana imyidondoro yiwe ikivanye mu gasho k'iperereza cy'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bw'igihugu amakuru uruganda rwa radio haguruka rwakuye mu begereye iperereza ryo ngaho mu ntara ya Cibitoke avuga ko uwo munyagihugu yazanywe aho mu ntara ya Cibitoke aza mu modoka y'utwara iperereza mu ntara ya Cibitoke ku muhingamo wo kuwa kabiri igenekerezo rya gatatu myandagaro uyu mwaka akaba atawashoboye kumenya aho atwari iperereza yazanywe umugabo amukuye